Ale early 90s, true talk. Umendi no titi, bebedlala u-Tupac. Kwenye hi-fi edladleni nango 2 o'clock. Nekwaito bengithanda but mina bekubusa i-hip-hop. 2012, ngirekhode i-freestyle. Inspire Abduzi, ngishaya ama-punchline. Mangifika emakethe mfethe iculwane, ngacela ukuyiperforma, ngachwaza ne-crowd igulane. Ukuhamba hip-hop sessions, lishaya ama-shows. Silalela umagawule, inspire ama-flows. Kahambi bed center, ngiwathanda ama-shows. Ila engadecide akhona ukuzenzela wami ama-shows. Ngike ngathatha i-gap for like 2 years. Ngaqeleza umculo, ngishaya i-intel. Bese knowledge is power, futhi baqinisile. Siyangidlala e-radio ne-TV without an envelope.
Yoze ngifike,
rapper
mentalist. Good job.